If it's so,
I wish. What happened in the weekend that happened in July?
I weekend happened in July, boy. But I was going to say, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. And I'm going to go
to the house. I'm going to go to the house.
Amadolayo awafani nezandla umbalanga afane ngayicrossa fanami cabanga
wena phela kahle wena uthole icolor blocking lapho
mfethu cabanga
kaso ungavista mfethu waphelaphi ngale yadithi
ungabisabuza kakhulu nali iqhawe liqhamuka laphaya
ayi ngazi usiphathele maphika amanga namhlanje
hayi umsungulu wamanga
Shop shop fere, bolova.
Away, away, isn't
it? Hey, come back and join
up. Sure.
Hey, it's Coca Saguas. We, you know, if I let.
I'm a face in cone, never face, Abo. It was someone who can't do my Zanilla Panent, you know, is alone. The man, I fool look hard.
Hi, boy, you think I'm a man, you talk.
I'm a person, you say, and you're a person, I told a person, it's a trip in July, Abo.
Trip in July?
Super Lana, yeah, who she knocked to him, petty. Without you, I'm a fool look hard, but it's alone.
Oh, konje vele wena ama vista umtswempu kule mpahla le. And iplaza sengizwile kuthiwa nje la around ini uiqedile ingane, uyi player, player on player.
Niyandazi nje na. Niyazi nje lalela, ngisungumuthi, ngimuthi, ngimuthi, ngimuthi. Ngimthothe ngathi iqane lezi bese ngamplastela. Nuka la.
Oh my god.
Oh manje imaka sokho njengoba sokumplastela sokumplastela kanje yami. Ngayo munu.
Ay, muso bayiza. Phelo ma vista abantwempu ngolimi lempahla thina singayishaye kakhulu. Plus vele ke nezingane ka uyamazi ke ngezingane ke. Ingane
iyabonga ma spark, ngiyabonga ma spark. And you know if it's like gang le face is vele sisathela into ngoba uyabhayiza.
Hawu. Kanjani manje bafethu bengibuzela nje mina.
Ah ma spark lalena face, awufaka isikole phela lana yabo uyabona ukuthi nje lo muntu lo uyabhayiza la face. Shap shap fere bolova ah. Shone.
Oh, ima before uhambe awubumfaka isikole kancane na umkhombisa ukuthi yenziwa kanjani le mpahla.
Lalela boy ne, ifinyi bambe letheke na izolona. Fingit, ngit, ngit, ngit. Ja, ja, bese bambe sing. Kisi.
Ay, ay, ay miyekele, usuqedile ngayi mxolele. Showcase elokishin ma vista ngivume wena mina.
Umuntu sengasikolwa intombazana.
Hey lo manga mani lo. Hey. Imake mfethu. Khona ishandisa ishila uma vista engangiphathi kahle wena kahle kahle kanti uphepanini mfethu.
Usiyaphapha phela wena. Ufuna ukubuza into engafanele kuyibuza. Awungeke la emotweni uyophapha uzohamba ngenyawo.
Mfethu bengibuza just asking.
Just asking ngokunongela awakathanda ukuphapha phela wena.
Yabona nje indaba yo my car.